Kanize sibonisa
yabo
uvayise uchazile incwadi ibhalwa ngana government one of the great prophets angiyazi noba incorrect kodwa ingathi ngokubona lo umphakathi kweJerusalem ndiza kuncedisa kulaa thim yakho vice ndithi mna the seven god of second chances yimba ngokokuba sibi lapha sinolangazelelo okokuba uThixo asuse ubuthina kodwa uvele ubuntu esabudalelwayo egadini nkulu igadi nkulu ibidi ndiza kuntunca 2 points ndijike ndiyokuhlala phantsi endiyifumanayo apha kulo mbono kaIsaya. Eyokuqala apha ndibona abantu who are quick to forget. Ngamaseva yena uthethwa ngawo apha ubona kaloku okokuba amaSirayeli alibele okokuba sisuka phi na noThixo and ndathi ukuyijonga le nto inziwa ngamaSirayeli ndabona thina uSathane manevezulunye ubilizwe simanukushi ingathi abarhamente awaqala amaSirayeli ukuyenza ukuba singabuyela umva kancinci emveni kokuba uThixo ekhupha amaSirayeli phantsi kwesandla esinobunzima kwisandla esikhohlakeleyo uThixo bakhupha ngepromisi ithi mna ndinisa kwilizwe endathengisa ngalo oba umkhubi ilizwe apho nina ningasoze niphinde nibe namakhoboka athi wona amaSirayeli xa bethembisa makube le ukohlukana noYehova ngoku kwenziwe izithembiso uThixo ubakhupha amaSirayeli uwahambisa ngentlaba indlela ebimimane nezinto apho bamane bekudibana nobuhlungu beenyoka kodwa uThixo emane veza icelo because eyona mission yakhe kukokuba aphumelelise isithembiso sakhe khanize sibonisane kodwa kuthi apha endleleni uThixo erhuqa amaSirayeli ngumoses umoses enyuka intaba ekuyothetha noThixo ubuya sebezenze noThixo bambi sebekhonza amaSirayeli sebemlilela uThixo sebezenzela izithixo Kodwa apha kule ncwadi ka Isaya sizwa ke into ethi bafikisiwe kulizwe lesithembiso. UThixo kept his promise. Babafikisa despite izinto bebedibana nazo endleleni kodwa bafika. Now what happens apha? AmaSirayeli afika hlutha. Kwilizwe uThixo bebabekele. Afika amaSirayeli kwizinto angaziqhelanga kuba qhele ukukhuloka. Balibala nokokuba ezi zinto zize nguThixo. Kuba nomculi waseKhaya ichaza zize zakho zonke izinto. Baze bathi besawunambitha ubunewune ubelizwe bamshiye uThixo. Kuba amaSirayeli they were easy. They were quick to forget. Luhlanga pa olilibala imisebenzi kaThixo. Bengitheva isinjajika. Kodwa ndiselapha kumaSirayeli alibalayo. Benza kuthanda okokuba sijonge izijudas okokuba. Ingabe sithe sabonisa ubunewune ubelizwe. Asalibala na ukumkhonza uThixo. Nangu uThixo phaku verse 2 uthe bajongile abantwana bakhe ndimbona okokuba ukhathazekile uthi ndikhulisa abantwana bajika bakrheqa kuba bamnandelwe zizinto zelizwe. Ndakhangela thina sivayisama okokuba sakuvezelwa ubunewunewu belizwe. Kodwa kule vesi sithetha ngayo pha khanize sibonisane. We are shown a gracious God othi sesimkile kuye asinike i-second chance okokuba yizani kum nokuba ninezono. Andizukuyijonga loo nto kum. Kodwa ukuba zinjengengubo ebomvu ziyakujika zibe njengekhephu. UbuThixo uThixo xolelayo wangumshumayeli xa yebhedesha athi kuyo inkosi kukho izibele nezithombe futhi yizani andizukunibuza okokokuba nivelaphi kodwa nokokuba nidwele zizono zenilizwe umna ndiyakunijika ndinikhuphe ezizonweni zini. And here we are shown okokuba we are serving uThixo we-second chances. Now enye into endiyikhangelayo apha kokokokuba we serve a loving God and kubuyiswa umntu ekoneni esondezwa ebomini. Siyacengwa ke apha zigildas okokuba masishiyeni izono zethu. Masi uThixo unguThixo okhathalayo because kwalapha kule ncwadi kaIsaya okokuba siyakhangela sikwaboniswa kuhleli ikhabhinethi yamazulu okokuba ngubani na ozawukwehla ezizulu ezemhlabeni azokuhlangula abantu bam. Kwavela ilizwe elithi thuma mna Nkosi. Kuba uThixo nguThixo sinika i-second chances. NguThixo ofuna okokuba sisuke ebonweni bethu kodwa sibheke ebomini. Zigilders namhlanje kuthiwa masizokuncama. Kuthiwa masizokuncama nokokuba ilizwe belisibonise ubunewunewu kodwa masivumeni usondela kuThixo. UThixo akasayi kusilahlela zandla. UThixo akasayi kusishiya. UbuThixo nguThixo wezithembiso. Nangoku Yesu athi umfama okokuba yiya uyokulala endlini yakho. He knew okokuba ebengumbuthi werhafu kodwa uthi aluze ukubuza okokuba bekutheni na. It's just that uThixo uzama ukumnika i-second chances kuba vayisi siyayibona kumathafa aseDamasko uThixo upawulosi eyokutshutshisa abantu bakaThixo kwathi okokuba uThixo uThixo we-second chances wamguqula umntu wase wamenza isitrata sakhe. I-evidence okokuba uThixo unako ukusindisa, i-evidence okokuba uThixo angangako ukuthwala asuse izono zethu zikildazi. Kodwa eyona nto kokokokuba basixelisa namculi kumaculi asomisile athi ndizixhela phambi kwakho zonke iinkohlakalo zam. Fumana izikildazi ukusondela kuThixo. Kristu Nkosi yethu.